Bianca mineno no wadhi nyaka go owadi gi chuore monyuol gi chuore miluongo ni japuonj Keno Ogweno. Wadhi go nyaka iri Nairobi, wadhi wayude bungu moro slam moro yo chokia iluongo ni Rwadhi akia kiekuri.
Rwai.
Ikalakala akia kata kuro mana kono gini kama chope ni koro kakal nyako no bika. Obiro be mana ko obiro dhoge yam tako ni semeji tu dhogi miwiro yam ni wadhi go wasi. Ni a podo kabigwasi akoni oadwad wadhi go dala poko nyombo ing'e ni nyakono noringo agwasi 2014 nyaka sani odagi chuore higa 14.
Mar Bianca
omomiyo nakawo nyingo mar Bianca
ing'e ni ji penjo ni Olondo ma debed wuon ot koso fadeni
a Olondo en babawa
poki chako tiyo gi mar jaduong'
Wadani
kwa na gimar baba. Eni poki kidwa jaduong obede pati. Geno no, nyato nyalo peje
baje. Niki chera mana kila gifade na nye geno kadwar no lale kitingi mana. Emo miya tiyo gini geno.
Jaduong to nitie.
A jaduong onge.
Emo bango wadu wachini ya umari. Jaduong onge. Kanyo polisi pesi nitie.
Kanyo gafi nitie maduong.
Okay. But kikidonja hii nyakata wan mine nwa kamera ni wambi wan manadano nijie kaka wanyalo apply kuru kikuna nana rigmo mumu watangu ilo wanyi kuru
onyome higa lo fario nono uto kono unien giga prario gario prario gario manu uode mati okao iku uode momi yore
ikono riambo Kenya ti uinje ka in New York.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kukuo kuo mima tiende ni yonge.
Isepe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo kapok waduogo kuom jo angla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni yung alama nyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'.
Uchiem to chiem mariek nikech be samoro
tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamoro amora ma intie mana kar bedo.
Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon.
Luo Trending Nation ne adieri makende.
Yes, nyakora mogi machiegni mailungo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Inge maber ni wani mwechung ikelo ni weche ma timore piny Luo. Ilungo ni Kenya and abroad. Luo Trending Nation. And kawuono ni endi achaka duogo kaende kaka pile podi denda ni Umari Nash. Umari chieno jamo na mbele. Chiene meneno to mbele meyoko. Katinyalo wacho ni Umari dhako ngode ni gichake kore 12 to podi choko sitirungi. Kawuono adwa ni awuo matin enda amor sana gi jok maneno LTN mamiyo wa comments. Kawuono ni endi nitie interview moro mon watimo chien kachacha endo ondike ni a sad story of my sad story of Bianca Olondo or something. Let me check. Sad story of Bianca Olondo. Sad story of Bianca Olondo. Let me just check it. Sad story of Bianca Olondo. LTN. By the way, sama puduma nyo endo. Cameraman, parne jogo ni gidhi kaje cha endo gi subscribe.
Yeah.
Kapo ki subscribe ni Luo Trending Nation.
Kapo ki donje LTN. Make sure ni kanyo idonjo e sama chon. Nikech kanyo miyude gi weche te, kuku magi, kendo wanyenjo gi elela.
Aya, this story. Sad story of Bianca. Sad story of Bianca on how family neglected them. Sad story of Bianca. It's a sad story on how family neglected them. So come here. Now, I want to react on this. I saw some comments on the same video. People were trying to react. And I'm so happy. I've just received a call from New York, from Juhudi Omwanda. This guy, and mana guy mana sabido ka winjo story ne ndalo mana wa atimo course mar puonj kanyo no endo. Ne ntiere jok mono my fellow teachers mono sponsor. Mangeni kabisa mano kumutingo kiboy. Angeni kiboy nyalo attest to this commentary. Kiboy is one of the famous guy around nyandi wani kechino timo nilunge ni football commentator. So no lendo, but on the other side ben ja puonj. Then one the Peter, embe nilunge ni Peter Mwanda. Yeah, Peter Mwanda. Peter Mwanda is also my fellow teacher, mabende nebele sponsor. Among others, na ginge ni kabisa. But kuru jogo to neginu siepe na nuwa share dormitory, nuwa share the same class nkechana team option B. Jogo binoti mo option B. Koro ne one code ki kanyakla. I can't tell jogo monoti mo options A, the rest, mabende maybe, ne Omwanda sponsor. So this guy has just called me from New York, and I'm so happy. He's telling me that gineno LTN all the way kumagin tire kwa jeche ndo kagidwa ngi gima timbure Kenya kaini to gineyo gineyo LTN oko nane the story mono Bianca Olondo Obiro share LTN no kena diri but one waonge gi problem one wechi wo platform you come and talk. We are not connected information. Koro kikinato wach niyo LTN. Wan kake wache kakwa kete. Iwache ni mopande inyenyo lela. Kaki kele e kaka wamiye jopeny. But from reaction magi jopeny, we can now rectify maybe some auto. So Bianca Olondo, this is calling. We are calling you. Idi duoge si studio. Mondo me ilere gigendi. Kapo kwa thema tech. Kata kapo kwa thema ngeni. Adwa ni winji call ni. Ma is a call from New York. Jo America, bwana jo America more kudu bwana. Unsama wane ndo tu neno. And I'm so happy. I'm so happy with you. Koponieti uchungi LTN mabari. Wanubilo the live from America.
New York.
New York.
Mabaya ya ngima wagin jogo mawahero. Kunde mawasibido kanyakla kod kinde mawakadoe kodgi. Hikori mar paro kinde ni yorno manyangafu. Kikichunyi go kibi ni mar The Nash Pictures. Sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obedarus, obede nyasi moyedhi. Ingo di uchenge kaka mag nyuol. Mago duto watimo ebo otachiel. Chunyo segombo, logo mawoyo genyadhi. Posta mayuayo jima chiegni. Kik chandi. Rieko wanika marmiyo paro ni duto ngima manyien. Yudwa YouTube, Facebook, kata yuanwa unwe namba wama enono wabirio. Achiel, ocheko ario, adekario, abirio angwen. The Nash Pictures, waparo ni kinde, kindo wandiko sigana.
Makarungu ena enagi ne kaya kare.
Alendo dala gini alendo ka unge kata higa mokalo minwa matin to nubiro nyake lien kwa yuwako dagi.
Min chuore
maduong kwa chukwari gi father-in-law neni gimona dek. Ariyo seto, o yuwako te. Udung ma umini chuore mo nyuolo chuore mo dung edala sani.
Ingeni samura ango nyapenjo ni to ma yuore mani magine ma uwe.
Bumneni ma judio muanda ratego. Sankara udu kwasi. Unge ya.
Api judio muanda chiel mana winyo maka ane college ya. Aningena atimo college nyandi wa TTC.
Bas, itimo igamane.
Atimo 2014.
Donge na puonjo nyathi moro kanyo ero na an gi nyathi moro ne ayo nyagwete
na puonjo iluongo ni ya japuonj ni
Peter
pit eh ne debe ineno ka jo college no chokore kama bwana en juri mwande mono we doge mana akono ka tusiep na moro ni bwana jatelo ne nigi students moko kuma na some
Kaka, machielo be ninti kanyo ni Steven, embe ti ukunju Nairobi, Steven Kiboy be nini kanyo?
Ange, jatela, in sito uchigi college kanyo, nuangeo mabayar ma, in fact, chie mora kene romo de kanyo, nuadua biru nini kanyo, koro, nodhi otamu wae permission, emono mona biru, aliko unawijima, juhudi omwanda, juhudi omwanda, koro ke wacho ni juhudi omwanda chielo, tukura nge,
Bianca mina nono wadi nyaka go owadi gi chuore monyuol gi chuore miluongo ni japuonj keno gweno wadi go nyaka iri Nairobi wadi wayude bungu moro slam moro yo chokye iluongo ni rwadi akia kiekuri
rwai
ikala kala akia kata kuro mana kono gini kama chope ni koro kakal nyako no bika ubiro be mana ko ubiro doge yam tako ni semeji tu dogi mi ubiro yam ni wadi go wasi Ni a podo kabiguase kun o adwadwadi godala poko nyumbu. Ingeni nyako no noringo agwasi 2014 nyaka sani odagi chwore iga baga ngwe.
Ey.
Onyome iga lufario no no uto kono unien gi iga prario gario. Prario gario manu wode mati. Okao iku wode momi yore.
Ikono riambo Kenya ti winje iwinje ka in New York.
Dongo riambo ta winjo seche go kaka goch live otama. Omiyo na oro comment kanyo to ati ni ka pinyu ruang na goch. Oriambo.
Jetel ma joria oriambo.
Oriambo mabor. Kendo miriambo kila cha ng'ato dhi go kati pole. En ing'ene ting'eni ka Nyasaye bungo ji eno donga donga ka oko.
Mawano winjo kako share a very sad story about the family, about kaka ogine, kaka ochando regi school.
Onge gigo, onge, dala kitok ni maber, lakini gikmoa choko tori ambo. No, no, we school gie class auchie.
Form
onge three. Form 3 modeye. Nga atonomi ya ichu. To we school gie class auchie, let me be ema. Nyaminwa monyo malendo.
Yeah.
Nyaminwa. Miluongo na Juang. Juang emukeli mo ne Koro ina ateri ne owadwa. Miluongo ni Rafael Bonde. Rafi ni emonyo me. Use teri nyaka duk.
Ma Rafael podonye.
Monyo me gi nyaka ima nyako.
Mono mie eche klasa uchiel ni.
No biro go emodak godo obedo gwasi igni gapar gangwen owuok 2014 mano inano mwacha ni nikora wuok dala mamwa 2014 idhi adhi Nairobi kamigori emane 2014 emo wuok gwasi
ma ongamono ya kachuore ok dala gi
oage kachuore kodhi pur donga ngeyo no dhi pur nikech kamodhi eno konyuome no dhi pur Makara sama 2015 kawa manye Nairobi nyaka gichuore mawaromo Afya Center.
Chuore pod ngima.
Chuore ngima netiyo na ilori ndogo nangi lori matingo gik moko Nairobi Uganda. Kampala. Kora tudo gi mawaromo kodgi ji adek. Magi nindo town kanyo. Eto wacho ni pok no nyuome.
Jatelo kare ure ukuru bo mio wadi kare adiri yueyo New York
mama bang mano ochako dhi olal ochako dhi kuro go wadgi chuore maduong milungu ni ken bingeni mama no nyithinde ni dala wasa mine no wabwit nyithinde ni guwasi
anange mana ni mono mako ye chachiel
wode ni guwasi somo kia buya Maja kukimo ema kukwe ima chulo, fi. Uweyo kanyo kata sili ngachielo koko unenyatine, ni tinde umeo, ni kia good king, kide yuwa goyo tumdala. Yawa. Unyako nono duogo basi wamie kony onge gimotimo Nairobi kony gi pesa ma en go Nairobi onge.
Akone akone ni a dongo winjo odhi winjo ka mweshe mewa wacho maber ne odhi mondo gi.
Nakone ni oduog dala amie pesa otim go hala.
Yeah. Mm.
Opodra hamitne.
Awachi ni noyudo tich.
Tich mane, notiyo ka maua na Ivasha, nong'wedo maua. Maua ming'wedo ichulo 4,000 dwe. Tich mane ma Nairobi tinde ndike jo klas 6, kona. Kona tijno aduog Kenya, ambe aja klas 6, aduog
atich. Tich mane ma tinde ndike jo klas 6 Nairobi. Hey.
Kopo ni ng'ato kosomo inyalo bedo gi hawi mitimo ohala. Midhi maber.
Yeah.
En ohala mane motimo Nairobi gi klas 6. Ohala mane motimo Nairobi ka. Ni ochandore ochano ochandore ka.
Sani no segero ne mama gi ot.
Mama gi to ger ne gera ot kuro. Bateto no chandore kanyo. To ne wan kode gwasi. Simba ne ikalo od chuore tidhi e Simba na an nyocha sego dala. Odino ne chuore ok nyal kata go dala to chuore to ja higa 45 ka. Koro tuk no nyuole higa mane nikech anyise no nyuome higa mar 2000 nono to naneno kondiko ni 2000 mane koni no nyuoma katin to donga dake dala no.
Mano dala wuok ok gimupimni kaka wan mupimnwa ne.
Wane mwatero dhok alendo. Mako go bura piny, dogo no pok wawarogi. Ni be ochiwo namba ne ni gochna 722. Kiyudwara ibiro yuda ana nyaka wes kijana. Mane.
Mwishi meo. Mwishi meo ya. Ae. Kara.
Aningena. Ananyisi ya diri manyalo kata tinge mo. Mauka uundi. Angeo nyako no.
Nyare jaiga prariyogo.
Nyare duong, nyare congestina, no chako congestina. Congestina nego ka boxing dalo mane. Donge lufariyo ka adek. Donge nyakino chako congestina.
Ay.
Congestino chako boxing higa mane. Lufariyo ka chien. Lufariyo ka anyo 99 ka anyo. Congestina chako bim numbers na.
Alufariyo kanyo.
Koro chuore onyuol 1982. Rafi. Rafi konyuol 82. Onyombo ko jaiga 18 nikech embe nowesu.
Yeah.
Onyombo 2000 nono.
Ngamo nyuomo no emwa koro wawacho stoche ni Bianca Olondo.
Bianca onyuom 2000 nono, December 2000 nono, aneno Bianca kukil, ne andala.
Mano senyuolo nyare.
Ubiro ginyathi matin. Maja higa chiel kama.
Yeah.
Congestina no ni dala, kata kanyokawe odhi kode Nairobi, odhi mna kode nyuru. Alemo mna ni dipo ni Nairobi kono, kikupunje tebe ne mote imogo. But congestina noto nyare.
Timbe bage hawa.
Manyo chiwo ne an poka neno nyako ma wiye ler chiwo namba ne ni an singu gochna u. Mano ok chuo nyalo gocho ni 1,000,000 di mak simbe go te. An ang'e ni jothume ma chiwo namba ni an iluongo ni ng'ang'ane manej manika kudwako wa performance namba maneja erugo wawinjre bei. Eto koro chiwo namba ne mondo winjruok e bei marang'o. Eto winjruok e bei chang'o.
Toko gochi.
Ha?
Igoni winjruok e bei mane toko go thum.
Oko go thum to dwa namba ne mondo ji ogo e simu ka giwinjre e bei chang'o. ipenje ang'o. Ing'eni dinyowach ni an nachandra dalawa, nodhi kama kama, nonyuoma, kadichuono, adhi ayude nyithinda ariyo adek, achandra gi nyithindago, maringa wuok, abiro Nairobi ka achandra, atimo kama. Ing'eni mano story mdonjo. Toki wach ni joturwa kakunena kware, kakunena wiro yame dhoga ni, ani jana chalo mini Yesu. Dichuwa kia. Mak mana ni ka Angel Gabriel olima, tanyalo wacho niye Gabriel no biro, lakini anakia dichuwa. Ili ambo na ango, in macha maro bwana, nyare watu wacha mudhoge ni majigi. Ebendo pudori ya dokanya tu chuna.
Agar jopinyo winjo koro kata nga mono dhe manyo kare koro yuwa yeye ni
nama dhe manyo maondiko namba mano kao namba kukwa war dhuk kukwa war wadu woko mpianka kwasi chuore poko chako nyombo chuore wacho ni akanyombi minu minu konjes niti yongema ukanyombi jimoro kodha uka nedu woke dala takone ni kodha uka notoritarita lakino ningobiyo yudu kanyie kibe nitire kuro kirakre
girom
kundo kirakre bim giguo
jatel wani kono wagi mono wakia wani ngeni wakawe mana kako kere
no kono uriport mokdonji yori ambo kikori ambo kamano kogo ambo shida moko mono wachoko Nyasaye bro miye.
E story ka onge madieri?
Onge nyinge kende ya diri kiko te. Nyinge kende mano wacha diri. Ta biyaka no wacha wacha. Biyaka no loko. Makuro di Nairobi ni ori ambo. Nina neno katini kia na ero telenovela kia. Gik mage. Onge gigo. Biyaka no no dia dia kucho to. Nini tire nya wood. Nyathi Van Damme moro maninjo kiwazi Van Damme nyathi ne moni kanya ni Bianca kuro kano neno Van Damme nyathi Van Damme moro ni Bianca tokao mena nyingi no
ofi choko wait
kuro oloko goro nyingi ni Bianca nyingi rafi bunde woku Bianca bia nyingi Otigi nyingi chuore, eko nyalo bedo nga maber.
Nikech dhok pok owar.
Pok ne owaro dhok. Nyithinde ni gwasi.
Ey.
Wuodi maduong' dwago simba to kako go simba otamore. Wuodi maduong' dong' jega 20. Wuodi no ing'eno inwalo gi wuoda e odiochieng' machal.
Onge kaka go simba nkech fadhe pod nie simba.
Fadhe ni simba, to kendo fadhe odong ne somba.
To nga mogengo negi?
Mama ogengo na kata nok, mama ogengo na mama pudu dipo.
Jatelo be fun. Yani yomi wache bo gini.
Edo nanyis ke diri, ane ngeni yajak kungo kadwa nariyam. Tuore nyathi banga kata nyako no kubiru anene kupuko nyuo kapudo tigni ni ukile kanyo kia kata guyu pando wangi
ya ongama yot ukile ko yot ya
no nyuo mekoti kuro enu diyo bonge mbe udiyo bonge kaya nikide chuo kure kwa jina kere jinyalo ringo ringo uke dala mazi
ya ofu enyo ni omisi gik mangeni
Onge nyako no onge omis nikech ko ngama dwa nyuome sani ko nyuome 2000 nono sani ok mago
24
mano 24 wakwano from 2000 nono mano 24 kuro kano nyuome at 16 en giga donge en mama mukoya
eh mano to duong ya
mano mama mukoya
Ochiko dayo.
Ndunge nyare sani e chawa dhikilu dho. Kura kia ni dhikilu dho kisima. Kia kaki odongo ka ogato red. Ogajo wadu wano maumu. Wadu wano tika uweo to. Sinde ka uweo to uwewe ya mokali ya kadala. Ige ngegane rafika alo dala.
Akari mana biyanko dogi.
Onuru biyanka nodu. Facebook gwasi e ode nitie gidhi gidhi go dala wadu wadu wako dala to tamo to kwako
Biyanga
mana duoko ni mana ero kamano nyi yudo nwago wamanye wamanye madi nyi dinyange ni in kode kanyo dinya ura ura wakulu mama wakake mna kitanyo ni kuja hapa
do kawe kawakare LTN kanyo
do kawe ugo kama ugo ni uriti uru joka ugo adirito simbe ot poro kigoche ha 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 ha
Tia dirito simbe ho. Tia dirito simbe ho, quello che cazzo. Stimac.
Simua se cagio, se a cagio simua dirito simbe con quello d'ogno che c'è la cura di con gli interviamo.
Io. Se cagio simbe, quello gioco coci da... Ah, ho con mamma magari a te, ah, io ne vado a mangi.
Io ne ho coci ni, ma di coci.
Ehi, io ho già detto mia nero, ma non cagano nero. Ehi,
ma non si mette me o tu bionghi, non ti non dico commento, ne tu già cucciuni a ti a morghici da mandala che a morghici te mandala che hanno chill o cagnal morgo.
Ehi, o cagnal morgo, by the way.
O cagnal morgo, niente, catania tene cacacim quasi occhia.
Ya.
Ana ngeyo eno kia. Kaka nyatine somo okia anta ngeyo.
But donge neno ineno kabere mumi wabiru gi LTN mondo mi wanyalo winjo both sides ineno ka ng'ato wacho koni ng'ato chako wacho koni.
An ka kunike ni wang'engo elela donge wang'engo elela ing'engo tang'engo ing'engo tang'engo ng'engre wa.
Idi seye.
Eh?
Idi seye. O ngenge lela ko.
Ah, no na unge wachi. Adwa ni ngama kisebedo ngama janyuol, ti wache diri. Ineno gik mo wacho ka?
Yes.
Nyithinde dongo.
Yeah.
Unge nyathi mok dwar wuondgi.
Ya ngata ngata dwa babagi.
Kisedhi e TV mineno internationally iwuoyo ni anana west kijana gochna urwari to simbe u kawuono ng'ama dwaro lal koda olal koda to nyithindi ibro neno gigi ing'eni gino nwase ya dala baka ni nwase go nyoro dala nyowan gibura
ma jodala noseneno interview
nyowan gi conference call e TV manu ulando e gima nu post no
yaka
gichuore ne wawuoyo go.
Yeah.
Hey. Nyithindo go chieng' moro bro neno gino. To wacho ni, "Hey, mama. Mama ni wacho ni poko nyuomi ni chandori from Karungu alendo tidhi mana Nairobi." Alendo ya buya cha tindi mungu ni Nairobi.
Yeah.
From Alendo to Kiabuya, not Nairobi.
Owuok Alendo to the Kiabuya, e ode.
Ajuan, nyaro gweno, monyuma Alendo, emenokele, Kiabuya, irowado wa matin, miluongo ni Rafael Bonde.
Yeah.
Wadendo ni Rafi, irende ni Rafi.
Ah, mano ngano doga.
Mano Chirafi.
Chirafi. Yeno
negidaka chiel.
Pokomedo
rito chiege.
To chiege to nie LTN.
Oseritarita ni koda ukabro kele koda ukawiro mana yame do chiege. Yame mo wiro makware. Koda ukapoko kele. Yega par gadi. Esani koro yega par.
Koda ukokduoke.
Koda ukamedo mana wite oko.
Kotro agere kotro piny winyo namba ne be no sewe
king mane de ome rafi ne wero wendo to me kamoro ni dina yuri diera ga mano ne wacho gisori to ngato kona ni onge idina robi umejo nyisa be ni ini idho geche samaki mama no penjuru gima no idho no agi gwasi no talendo
no ya gi gwasi
gwasi kachuore.
Koro
en chiwa igena wuoyo gi authority kaka wuod dala.
Awi adoga winjo ki iwacho maleri ing'e nyaka biro ne gi gimoro amora ya.
Yes. Ang'e nyaka ike, ang'e nyaka nyithinde.
Min konjes.
Kata ki ng'iyo naketo comment na kanyo nyithinde akwano kanyo. Nyaka nying chuore. Nyaka dala gi ang'eyo alendo kitwenya pith masuri no kitieko pidhno ni dala gi on the left.
Ni
jogweng' ne riembo wa, ni jogweng' ne riembo dala. Jogweng' mane mariembo ga ji? No riembe karang'o to watero nyaka dhok ma jogweng' nobiro rwako e dala. Ni sama ochi obiro donge jogweng' biro ga akipogo bahasha. Eto jogweng' mage manoriembo ji ka, manoriembe kia noriembe ni kia oriembe kia.
Yeah, I mean, much a story monomate, Mawachini, this one is one of the inspiring.
Aha, ungegi no yungano riambo, ungegi mawacho go, unge katachie.
Nyinge kende adiri.
Nyinge kende adiri, kaso wachini, inachil kumane no marach, inachil kumjo kumane no, mane mor kawayudo shida. Amor, anange, anna, Eda mano mako gi kapoko nyome gwasi koro namor go nang'egi.
Iti ng'e kose biro dala.
Anang'e before 2000 nono. Koro anadhi ywak alendo nadhi aywak alendo ni sida ni dala gi bionko londe bionko sid. Koro anang'e ni bro nyuome gwasi dala gi nakia. Anang'e dala gi kose nyuome to nyuome 2000 nono.
Hey, in shitego.
Eh?
Inonge kaka ninge shitego to ne pokurom.
Onge kaka nanyalo mor ni shitego ni dala gi to nakia gi. Inge ni piny ka ng'ato ka ng'ano nigi shida. Kata an ka pimo ni shida madongo go ywak a ywak.
Ya, garo ka ng'ato nigi shida by the way.
Hey! Mondo ne mi adar dala wadhi dak. Dala gi kamo nyuome no. En story mabor.
Ya,
Hey, an igni 97 go na an mana bodyguard mag jo siasa. Koro ngini ja ndalo cha, an ja bodyguard mar ja kan. Nigo wagi kite nikich. Tukanu kae minyalo bende konyruok. Moi ne kete ni ng'ama support ema umiyo tich. To wambe wadwa tich, jonyuol otho. Idwa timo nang'o? Donge in bodyguard ma kidi ko bago jatelo in miloko ndingi goi kabisa. Goi to osiptal ok biteri.
Ok biteri, yes.
Joma ne watimo go tije bodyguard go notho te. Kidi en kidi mi mera.
Jibo kudwari nikech i support party mogo ochalo kaka kawuono maybe ethe i support UDA kumoro.
Eh, hey, dongi ngeni bang mano kanyo kore ma ngama ne an bodyguard ne okawa to te ukona no mera in gi barua mar Maseno University kose dwaro tich tamba ngiyo hey. Ang nasomo ka pesa ang nasoma te chama ngukuru this semester chiel awuotho gi tienda ma ngato ka ngato nigi sita ne.
Yako
nopoko kale sida bwana. Deo nigi si, ngama miyo kwe nyithinde kako we dala cha. Nyithinde ka dagie ma pido.
Ya.
An po ka neno miyo ma we nyithinde bwana. Ewe nyithindi mi bire TV, mi watch TV, ni nyaka New York, ni nyako mangili singelili. Iluongo ka nango nyako mangile.
Nyako masilele.
Ana nyako masilele kakunena ni owada owiro dai wiye miwe mana ni pe.
Emio Bianca deneno matek ya.
Kiko chako be kaber to gol gino ber. Gima no keto no ok ber. Nyasaye nyalo chwadi.
Ok.
No ene ok ne gigo. No baro ni gigo ji ok ne.
Eh.
Ha? Igeni, Ingeni TV jitindo kine TV.
Jinia online.
Ana kadu wange yo information about music at the LTN.
Yeah.
Kadu wange ngamogo yo thumanyi at the LTN.
Yeah.
Kadu wange yo ngamadu wati mo launching kakanyo cha winjo kuwa cha ni launching go be ungeji manyo go mna pesa. Na tomorrow ni kanyo wacha kamana.
Hey, asango wenyo.
Hey, anka doro information every day yar akle LTN. Goro te America ka mane gima waneno.
Ka ste the click ti yudo mana yuri.
Ka the click.
Eh.
Da yudo yura. To jomo ku bendo oro na message ji yoro na clip no ji yoro aje a takarango motimore.
Eh. Yura ni odok dala.
No ka gocho ne. An gi namba ne to no ka gocho ne kata mane Facebook no ka oro ne message. Tama no wuoye public no ema amba duoke in public. To naneno kwa duoka to chako rucho. Makosa no orucho kase somo, then na respond mandiko nyingi chuore gi nyingi nyithinde.
Eh.
Eh, kinene yang de ube comment na kanyo. Mandiko nini duoku guwasi udhi ugoda ala.
Mani ngeni manu kuru punyu maber ne pinyi ni ha? Sami iwuoyo ngeni ati jineni and people are not just seeing you from local jineni worldwide nikech san
gino pare ni gino and almost 2 hours to wachung wawe tije wa wangiyo gigo word by word pile
yeah.
Sasa muketo gi we look at them, we watch and listen kani tinga minyalo kony
yeah.
Wakonyo mama ni dak yae dak onye di po mana ni amyo mama nu gimoro chamo bata ngeye en mora chuka nyunge manga mane konye ndo konya konyo ngama unge shida
denga miwach
ni tire dala ka dala ngato ka ngato nigi shida maku pimo to late
yeah
kaka mna raila ema dhiri uchako pimo ni kaka baba gina vice president nudhi udini ni kucho mao hala magijara mugi nudini te mano kete
magi chando rea za
familia raila nutuwe higi ni apare jela higa paru gugu gugu kawange na yogi olu seed kabisa
ya
mara raila nema kiwinjo tukuru kaliti ya moloy
ema kure nyalogo mbukonyo raila
mi wachi ni no Raila karo ningu berebe na president mar piny mangima au kata Kenya piny mangima Bianca kakuluung na dende gi nyinge moero no Bianca buko neno chandruok mo wacho ni en gi kiango ni chandruok onge chandruok ma en go uduog dala wakir waged ni owadwa ndala kacha ang'o mobayo ne oko
Bianca uduog dala
chiemo man go ang'o mobayo ne oko kata manyo odagi otho unge gima nosolo
no bira bira li
no kelo te no nyocho bira liel gi teini mag sola to no biro go teini mag sola
yeah
penje ni no mano no kelo kadagi koso no kelo kang mano dagi mano to
mo kelo techni mag sola
hey owe ot ka ot lope ma ondik nying chuore lo midhi gere dala eni guasi
mano to koro Bianca te dok guasi
wode maduong miluongo ni chapat ni guasi
chapa
mogeru simba chapa
Yawe
ngene ohero nying moko magalagala Bianca chapat konje
sonye
magalagala konje
oh konje konje stine
edala waluonge ne min konje konje
Bianca min konje hey
min konje sudug dala udugu kwase yonge kimoti motao
Joel tien winjo di gine di kone nia no winjo
udugi kwase yuole medjiri nikech maduong' en keno gweno kuri ka an kuri karas gi machuore.
Yeah.
Ee. Then nitiere kuche mag miu machielo kabe mang'eny.
Yeah.
Ode pod nitie donge na anyalo go ni pe anyalo nyiso jogo okaw video orni ne dala ne ode otamore kata dhi loso ode. Buru kada kadala gimo wasino gere ogere gorofa mane to ode to gore pit.
Ha? Aje telivo mio wa transport wadhi kwase. Wadhi wadhi live ka wanetie ode.
Mano kuse ikuruti kona mi fea udhi. Yabro nyiso unyaka dala gimodo uyudi jikanyo. Utedu nugweno. Musi emnu ode. Gituare mu uluo. Kendo gulo parabere.
Eh dog
wasi udhi wuo gichuore live.
Eh dog wan gi gine tu adhi adhi kanyu team. Wan wachi ni ma LTN wan live from Gwasi.
From Gwasi dala gi bianka nyithinde e chapat mosi.
Ale gi program ni obedo fully sponsored gi mwashi mewa Judy Omwanda.
Pang wuthi mia beja itauri.
Sawa sawa. Ero kamano jatelo.
Eh, mondo kiunde gima kunini.
Wapange as soon as next week.
Sawa. An ka in ready tikona akono japuonj adwa no bed weekend nikech japuonj ye school. Oh, wadu maduong' en japuonj.
Yeah.
To wadu marafino ubro neno kanyo gi chapat gi ni ritu kanyo.
Bas koro what the bed a meeting gi team angeni gini badhi stream kako wuoyo kodi kani nikech aningena aero ga gik mawuok ayango kadwa ni ngato wacho ni mari na biro to kori betray ya iketho nyinga no because an
kami wacho maber ni koro udhi kwasi adwa ni chuore bi dhi wuok online yo jodala wan ko kanyo ine simba na gi ibro neno ka kidonje rangach sim otwor e od Bianca then oda manyocha weya nasego dala sani to gi odo wadwa idhi yudo dala maduong kanyo kabisa maji nitie makendo johera kabisa dala wakacha igen dala wa wanwa pidho hera kaka nyako ni dak tamo wanwa
Donge ko niya in kawuono te ko wuoyo kodi but in to generally kata character mari nobedo sold seriously gi jok machalo Peter jok machalo Kiboe mono lando mpira niendi dong mago jo class
mago jo mapuonjo
mago
jo class nyaka high school nyaka university yasemyo jisola nyaka mobile America ka omiyo gima nyako no wacho ni no kale shida ni 2014 dong eno minoringo we by the time no wuo kwasi kore ngo di Nairobi maromo kode Nairobi waromo kode ka easy coach lori ne kao gige easy coach na yudo contract moro kanyo mar easy coach kao gik moko tero Uganda mag jo easy coach kora romo kode kanya akono mejo an chuori endi ema tie lori ka
yeah
secha ku ngi riembo koro yin twa ni dog gwasi wala mani wacho na yau ni cha ndikna budget ni dwaro pesa di mondo mi pesa no itim go hala mak mana ni wala no itimo gwasi
Yeah, idwa ni support but he support ka en home. Yeah.
Ami pesa midhi chako go hala gwasi. Ohala midwaro. Inyisa mana ni adwaro pesa makama. Bango jugo nyisa ni mimi ya siling 1000 bich achako go ando mena akone 1000 bich ando mena mano ibro chamo go chapat. Onge ohala minyago gi siling 1000 bich. Wajaja ni aumejo. Agombo chapat. Miya sindi mora ngiyo go mo.
Yeah.
Iwinjo.
Yes.
Adwaro ni ibed piny yae Nairobi ka nokobiro ka gik 2015 ukwa lawe nyaka pa ne waromo kacha ni kalo ikala kala kasarani wadhi adhi makuru town onge kuru winyo mana gik moko kagoe god ni achi ni hey, macho kanyi
kao kakade
mato kanyi town ineno mana iro moko gima bor gitini ma town apenye ni kuru kao logwasi kamidake Kuru mbuka idaka ni kuru kaber malogwasi ohala mna nyisi ni dwa ni wayaucha kuru nyisa ken ni ka idwaro pesa di sani wadhi kudigwasi
yeah
owacha wacha gik mang'eny man akuno ken wad japuonj japuonj weri gi nyakoni nyakoni pod ohero town chal jok moko wuonde ka wera oja ka en chi Gwasi uduoga duoga Gwasi wan waonge kode gi wach be onge gimwa dhi yan
wan next week wadhi Gwasi
next week umia report mondo watudre kaka watudre ni in gi namba na udhi Gwasi udhi ne ode gi chuore gi nyithinde
mano wach maler
nyako wadgi chuore maduong' ibro siemnu nyaka oda Simba na mnagero adak e Simba no aningeni ane jaluo modak e Simba malo jomoko te koro lit na ni chuore ni dwa kalo higni manago aningeni abedi Simba nyaka bedo 40 koro chuore dwa mugo record na nade
manora
ane madwa na bedi gi record mar dak e Simba mang'eny nikech anachako bedi Simba awuok e Simba ka an 42 Nungu neno kaka da?
Idak, yes, idak.
Ako dala kajapoti tu.
Ndalo mawanyendi wacho yudo kapodi ne Simba.
Ne ane Simba kanyo. Kadi ibi ndalo cha nini ibi yudo tuolo ibiro dala kacha. Kakakita genine biro cha. Indi, di wacho no mwanda dala Simba niya ngeo angeo od Bianca. Di ngeo gino maber matae.
Ya.
Ubro de kuchopo kiabuya. Japuonj Ken bro rito kanyo gi chuor Bianca udhu ne dala pok wawaro dhu
jogwasi bang'eni dhi winjo gini gidhi rito wa ji dhi chako rito wa from sorry
pok wawaro dhu kadhi mobilize nu ji ubro neno kanyo ma yako yao pok wawaro dhu kalendo pok wawaro dhu karungu ya karungu owe chapo wa
ero kamano jatelo
be ok wabi waro dhogo nike chapat gini ni dala obias gini joma dongo sani duwa mna nyumbu
Ay, jatelo nika ginyero yawe.
Congestina manyare bende duong' sani uko.
Ochiegni kao.
Warito mana dhok to min gi be koro kokasore. Dhok to nwasetero ok wabi waro, wan warito noduogi. Ok wadwa noduogi ka en maiti kaka mon moko dhi to duogo cha. Wadwa noduogi kongima. Oduog kongima. Bayo kalanda no, ok ben.
Ageni kata en kuro winjo. Piny be winja dieri koro. Nkech jo piny no kawe.
Winjo to ani ket ne wendo more moro ni en love man me dak city ta dak suna. To ket ne mano winj go.
Jete la mor wuyo kori. Amor wuyo kori. Ago ero kamano.
Ani tumulungu nyingi nyathi mandwaro Lana lera na nyathi maber Namanya yura yomba senani nyamwalo
Mondi udisikiza tune mar nyamwalo mogo kod Steve Jana D-Star, aboro auchel nono star Angwen achela uchel hash
Jaya yura yola, ndolera nyagi judina
To set nyamwalo by Steve Jana maswa skiza tune Dial *860*416#
Aniwange yo molera nyangi judina imama nyangi leila
Nyakure mwagi hapa ni winjo kanyono hendo inyalo winjo from that call and josori jogwasi rituwa uru timelti enwa biro fully sponsored by Mweshi Mewa Juhudi Omwana I'm so happy. I'm so glad. Asabu thone area no endo. Nyaka ne wetie kaskout. Joja ndiwa genu nge. Ne weche endo nyandiwa kanya ainya. Kaskout. Kanyilungu ni kaskout. Kuro. This time round. Wadu wogo. Wadu wadhe dala gi Bianca. Wankaka team LTN. Wadhi bedo pen. Wadraft. Waketo program wa. Mwecho cheko Gwasi. Wadwa bila Gwasi tuwa kanyo. Jo Gwasi rito uru jo mose bedo ka rito microphone dalo mangeny. This is the right time. Microphone wani ya moketre. Wani microphone moro ma wakutoko mara outdocha.
Ena malo kacha. Ena malo kacha. Ena lenguria lenga mateniga.
This mic is faulty.
Yeah.
This mic is faulty. And it's not costly anyway. Mama na and very cheap. In around
okodonji 10,000. Yeah. Mi wauru maika di. Achiel, wadwa dhe gokuwa si wadwa keto kama. Okodo giku mkuma tindo tindeche. Wadwa nwa dhege gi maika elani. Kata ngato nyalo loso nwa waya moro no kethreka indi.
Gibedo kama na replaced ma. Kinyo nyo manyen.
Manyen donge? What were the guasi? What were the team LTN? Tejok mapukone no team LTN ground. Alungi ni juhudi omwanda. We are so happy. Man ingeni mweshe mewa. Ingeni kawacho kama ano.
Yeah.
Kuna tonyalo pa parani ati is just a mere person. If you know politics very well, you can tell, especially those people that are coming around Nyandiwa, Kiabuya, those sides, you know very well. Ne, who is Juhudi Omwanda? And so we are so glad we are still here, and we promise that in LTN we'll still bring it as it is. It's a real thing, you know. We don't edit. One wakile kaka en katakopo ni wane mumakwa. We just bring it, and we don't consider who you are, where you are. One take news a biro ticket on your penny. Nikech kanye majo penyo trust wago. Chim wake thoto wa lose trust. Mebedo koda mapodi lungu ni umari nashi. Koponi iti ingi kake nyalo support LTN. Iwi inyo. Iwacho ni buwana. Wanji American tiri laptops moko mokuwa tigo ka. Kelo waketi ofis. Wanji microphone. Mewa waketi ofis. Wabiro more seriously. Microphone. Sijui ango. Laptop. Computer. Stand. Kamera. Moro ma. Buwana mewa. Wan kure kwa chako wadu wa gigu ten. Otherwise. We are so grateful. Program wa en mar the Gwasi, and it will be, I think, by next week bed koda mondo mi wawinja dieri mar Bianca Olondo. And this is a lesson that when you are coming to Luo Trending Nation, kiki parapara ne iweyo gumari, ngeni address the nation, ngeni address the nation, I address the whole world. Ma kiki ibit kasti chaki regret ni ya wakoto na the kumari now. It's not kumari. You are talking to Luo Nation.
Kumumandu nate ya songi mokwango nyamse. Kumumandu nate ya songi mokwango nyamse.
Mondi yudisikiza tune marvera mogo kod papati. Dista, aburu achela rio star, abirio aburangwen hash.
Kumumandu nate ya songi mokwango mamana.
To set Vera by Papati as your skiza tune, dial *812*784#.
Mama nyumi dokadi, mademoroi. Javera nyumi dokadi, mademoro.
Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela.
Kineno kokuwo kuomi matiende nionge.
Isebe.
Nesigana mamulongi mani, sigandi joluo, joa jawa.
Jothum mokuongo, kapok waduogo yukuom joangla. Ongi ane life math jothum gi familia margi. Ineno.
Luo Trending Nation ni ongalama nyime margundo ni wechegi, kaka gitimore, kod ngama otimo gi maonge deo wang.
Oh, uchim to chim bariek ni kechube samora.
Tudriko dwa seche duto, ndalo duto, kinde duto etongu wangbui mari YouTube, TikTok, Facebook, mondo yudu weche gi kamora mora maintie manakarbedo.
Kete manakai, kete manako kidua kete katuwa bruketi githuon.
Luo Trending Nation, neadiri makende.